Pini, ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yamagama okuphila wathathwa waphonswa echibini lomlilo, okusho ukuthi uma noma ungenza noma ungahlonipha noma ungaright noma ungenza izinto ezilungile emhlabeni wonke kodwa uma igama lakho lingalotshiwe lithi iBhayibheli uyophonswa echibini lomlilo ongacimekile.